Ndi numunezero kusura kubakira hano mu kiganiro kanguka jewe ndakwishikiza network Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa kane ndakomeza ivyo tumaze iminsi tuganira ko ku minsi ya kane ikibazo twibaza ni kubera iki imana ireka ibigeragezo bikaba mu buzima bwacu hari ibigeragezo biba nkuko nayo yabwiye hari ibigeragezo biba ari imana yonyine yabiretse kuko tuzi ko henshi ko ibibazo byose ari satani ariko ari gihe satani aba yarekuwe imana yashobora kumurekura kuko mwibuke yobu satani ni mbaramuteye ku butunzi bwiwe bintu byose yaratunze suko satani yarafise ubushobozi kuri Yobu ariko satani yabanje gusaba uruhusha yarasavye imana ko yomurekura rero satani yamushikiriye kuko imana yamurekuye ari bazo rero shobora gutishikira kandi tugororoke imana shobora kubugororoke imana usenga ugororotse atavyahurimwo ubaha imana uciye bugufi ariko ibibazo bikaba rero kugororokera imana nibyo koko atabibazo biba ari gibazo biba ari uko imana yabiretse kibazo rero twibaza kwera iki imana ireke iyo bibazo twarabonye imirongo myinshi nabiretse abanyisiraeli bava muri Egiputa bamaze kurangiza imyaka 40 ngene mana yabwiye ngo imbere ko basohoka imbere ko baje muri Kanane mu gihugu cy'isezerano yabwiye ati nakwicishije inzara imyaka 40 kugira ndabe ikiri mu mutima wawe so kuvuga ngo Imana ntihari ibizi ariko Imana ashaka kubiserura ibigaragaze ivyexpose bigaragare hari ibintu Imana izimbwaho ishaka kubigaragaza muri wewe kugira bireke guma byishije mbwa bigaragare Imana yabwiye ati nashaka kuraba ikiri mu mutima wawe ndabe ko uvira ivyagezo cyangwa amategeko turabonye rero kwa kane heze twarako turaraba muri Luka 16 murongo w'icumi gushaka 12 aho twabonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo urumwizigwa muri bike aho mwizigwa muri vyinshi rero icyo nshaka dutahura nuko hari gihe Imana ikureka ukaguma vise bike kugira irabe inyifato yawe muri bike kuko abantu benshi bakunda gusaba vyinshi ariko Imana igabanza guha bike ni nk'ishure canke ikigeragezo canke test Imana ishaka kugerageza irabe kubishora abantu biga gutwara indege kenshi barabanza bakabigisha indege iri hasi itanagenda cyangwa ugasanga bakora icyo bita simulation ikiri kimeze nko kumenga uri mu ndege kandi ari mu ndege kuko ubanza kwiga mu bintu bito mbere yo kwiga mu bintu bikomeye rero ibintu byose ukora camwo kumbura ibintu bitagenda neza cyangwa ugasanga uri mu rudandaza mu gucuruza ugasanga ntironka ivyo wifuza kuronka byo bike uri kuraronka nashaka kumenye ko ari Imana ikurapima iraraba umutima wawe ikintu cyo gutanga rero Imana kenshi ikunda kugipima muri bike nimba ufite umutima wo gutanga uzutanga muri bike hanyuma Imana ikazabona yuko vyukuri ufize umutima wo gutanga numunsi rero jamu nashaka duhagarare ko ni mu bikuri no bakabiri ishe 18:12 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 na isomo mu France na isomo mu Kirundi ngo la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non à ce qu'elle n'a pas ngereza kwisobanura mu Kirundi yuse umutima mwiza umutima wo gutanga ni vyiza ariko bihagaze kucu ufise atari kucu udafise biya Kirundi nabonye bidasiboneka neza ariko bisigura yuko ushaka kugira umutima mwiza wo gutanga wo gukora neza ariko biba bihagaze kucufise nibihagaze kucudafise ibire ni ibintu bikomeye kuko hari abantu bashaka gutanga ivyo badafise mbega ni gute ushaka gutanga ivyo udafise urashaka gutanga mu madeni ugasanga wafashe deni ugashaka gutanga ugashigikira umurimo w'Imana mu madeni uvuye yuko ukutanga mu mafranga atari ayawe ni vyiza rero gutanga mu buryo bwiwawe ivyo rero nakona kuvyigisha kenshi iyo ufashe nk'ideni muri banki ushaka kubaka cyangwa ushaka kudandaza uri muri business ayo mafranga wafashe muri bank wasiguye kugiye gucuruza cyangwa kudandaza rero gende yakoreshe mu gucuruza cyangwa kudandaza ariko inyungu uzoronka benefice umwimbu uzoronka cyangwa umusaruro uzoronka aho nushura kugira icyo utanze kuko bizoba ari vyo wawe wungutse kandi banze kumenye yuko urategerezwa kwishura bank cyangwa waguhaye ideni ukwiye kwanza kumwishura narabonye abana b'Imana benshi bafise amadeni batishura amadeni ariko gasanga ko arashigikira umurimo w'Imana batishura amadeni nababwire yuko ideni ari ikintu kibi imbere y'Imana ukwiye kwishura amadeni bidashoboka nukubwira ko ufite amafaranga umusigurire neza yuko uzoyamwishura ariko utavyushoboye we umwana w'umuco ntusire guhunga cyangwa kwihisha kwinyegeza ariko uvugishe ukuri rero ikindi kintu gikomeye cyane mu mwashengero amadeni nababwira abana b'Imana yuko amadeni atari ikintu ciza urashobora gufata ideni kumbura kugira wubake inzu ibyo birumvikana kurategura kazoza y'umuryango wawe kandi ugafata ideni uzi kuzoshobora kwishura kuko kenshi muri banki kugira ngo amafaranga bakene kubona yuko ushobora kuzoyishura rinco tumare kuye kuvugisha ukuri abana b'Imana kuye kuvugisha ukuri ariko tumenye yuko icyiza cyose ukora ugikore mu vyufise ariko ntuzokora icyiza mu vyudafise cyangwa mu vyabandi ukore mu vyiwawe ariko muri byose twumva ikintu kimwe gusa nuko Imana iragupima muri bike kugira ngo umutima wawe uzogira muri vyinshi kwa kanuza nzokomeza kubivuga Thank you. tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise mpwemu yera ninde canke mwuka wera ninde ejo rero nako ndababwira abanje bakomeye ndabereka ngene imana data na yesu na mpwemu yera bama bakorana mwanya wose no mu masengesho ibindi byose kurakora umenye ko imana data na yesu ariwe mwana hakaba na mpwemu yera bama bari kumwe nje tumazwiye gutabara yuko mpwemu yera ni imana nk'akarere ruri kurasenga yesu yaravuze muri yohana 14:13 gushaka 14 Jean 14:13 Yesu yaravuze ngo ibyo muzosaba data mu izina ryanje zobikora siko mutabara yuko Yesu yavuze ko ari data zobikora yavuze ngo muzosaba data ariko Yesu niwe zobikora ngo kugira ngo data ahabwe icyubahiro mu mwana siko mumva ngene ari ubutatu bw'Imana buri kumwe uwo mengo biratandukanye ariko bitandukanye Imana ni imwe musomye muri gusura mu vyagezo cyangwa gutegeka kwa kabiri cica 6:4 Deuteronomy 6:4 haravuga ngo nimuvirize Israeli uhoraho cyangwa witeka Imana yacu ni imana imwe ntayindi imana ibaho si imana zibiri nta mana zitatu abantu biyemera yuko ari imana zitatu sivyo ijambo ry'Imana twereka yuko imana ni imwe rudende no muri Yakobo 2:19 Jacques 2:19 aravuga ngo uremera ko imana ari imwe ngugize neza n'amadayimoni aravyemera kandi arahinda umushitsi ndugwa yuko n'amadayimoni arazo ko imana ari imwe kandi ijambo ry'Imana riremeza yuko imana ni imwe nta mana zitatu zihaba mpwemu yera rero n'ubujyo imana ibikwirigaragaza imana igaragaza mu buryo bwinshi nabwiye yuko Yesu agira gende murongo wa mbere twasomye Yesu agira gende yabwiye ati ni vyiza ko ngenda yabwiye ati ni vyiza ko ngenda kuko nagiye mpwemu yera ntaza muri majambo byaye bikenewe gose ko Yesu ahaba akabana nabo kuko ijambo ry'Imana ratwereka yuko igihe Yesu agenda yaduze canke yazamutse bamuraba hanyuma umarayika arabwiye ati kujya nyene mu mubonye agenda niko azogaruka mu bicu kujya nyene rero nagenda bakire yuko kujya nyene Yesu yagiye niko azogaruka kandi ntaragaruka arabavuga yuko yagarutse ariko Yesu ntaragaruka mu buryo bugaragara mu mubiri fizike ntaragaruka ariko igihe agenda akigenda yaragarutse mu bundi buryo mu buryo bw'impwemo umunsi wa Pentecoste yagarutse mu buryo bwa mpwemu yera cyo gituma rero uno munsi ibikorwa byose mpwemu yera akora ni Yesu ariko arabikora biciye muri mpwemu yera kuko Yesu yaravuze muri Yohana 14:16 Jean 14:16 yavuze ati zosenga data je prierai le père zosenga data azobaha uyundi mwitsa canke mufasha mucongeza avuga mu helper mufasha kugira ngo agume muri mwebwe ibihe bidashira siko muvuye amajambo ngina komeye murongo 17:17 avuga ati ngo mpwemu w'ukuri l'esprit de vérité n'izina mwita ngo mpwemu w'ukuri isi nishobora kumuronka ngo kwera itamubona kandi isi nimuzi ariko mwebwe muramuzi muri kumwe namwe ngo agumana namwe kandi azobana namwe siko muvuye amajambo ngese avuze avuze ngo muramuzi kuko ari kumwe namwe kandi azobana namwe mbega yuko avuga nde yako avuga ko mpwemu w'Imana ari muri we rero shaka kumva ko Yesu yako avuga mpwemu yera ko ari muri we murongo 18 avuga ati gusinzo wasiga nk'impfuvyi nzogaruka nagira bwire ko Yesu zogaruka mu buryo bw'umubiri fizike igihe azoza gutora ishengero ariko igihe agenda umuzi wa Pentecoste abatari babizi umuzi wa Pentecoste amwe buzura mpwemu yera ni Yesu yagarutse kuko yavugiye ati sinzo wasiga nk'impfuvyi nzocagaruka hamwe namwe umurongo 19 rero nashaka musome neza avuga ngo mu mwanya muto encore un peu de temps mu mwanya muto isi nizosora kumbona ariko mwebwe muzombona ngo kuko ndiho namwe muzobaho nashaka musure mwa majambo neza musome ngo isi nizosora kumbona kubera iki Yesu yarapfuye nibase kumubona arazuka ariko nibase kumubona caduga mwijuru ariko mwebwe kukwera ndiho muzombona Imana ishimwe Yesu akarabwira ati nubwo isi tazombona bavuga ngo yarapfuye arazuka aragenda araca mu bicu ariko mwebwe muzombona kuko ndiho kandi namwe muzobaho n'amajambo umuzi wa Pentecoste Yesu yaragarutse biciye muri muhemu w'Imana nje gituma rero nubwo abantu bavuga ngo Yesu ari mu mutima nagira nabwire ko Yesu ijya mu gihe batubwira ko Yesu yicaye iburyo bwa data mwijuru ari hejuru y'ubushobozi bwose Yesu yicaye iburyo bwa data giye Stefano bamutera amabuye yabonye Yesu ahagaze iruhande ya data yicaye iburyo bwa data ariko Yesu ari mu mutima biciye muri muhemu yera nimba rero uvuga ngo Yesu ari mu mutima wawe si Yesu yicaye mu mutima wawe ahubwo ni muhemu w'Imana ari mu mutima wawe nicyo ukwiye gutahura ejo nzosa ndabisigure kuko ibine bintu bitahuye uzokumva ko hari ubushobozi budasanzwe bukorera muri wewe cyo tuma abana b'Imana kenshi bisuzugura ko badatahura ikintu Yesu yakoze giyagena mu ijuru ryo bahezagire mugira umunsi mwiza.